Erega kwa kundi wa mukenyera rugamba yabivuze niko bibaye n'abakene bazanye ibitenge abatafise babitiye.
Abakumi ba chef d'avenir mwese mubwire abanye abene gihugu banyu bose mutwara twese tuzohurira saa moya ibura akuri 11.
Uyu ngo ni nimba ari umushefu de quartier nimba ari conseiller wo mu kinama yahamagarira abantu kuza gutegera umukuru w'igihugu mu iyi nzira nk'ubu buryo ariko arasobanura hari ku munsi w'ejo igenekerezo rya 2029.
Igabaraba kwa munyarwanda twese tuzogenda twese tugenda ayimwe mubwire abadamu
ngo kwibara kwa munyarwanda twese ngo tuzogenda tugenda ahamagarira abantu ngo babwire abakenyezi abadamu
abagore bafite ibitenge bazoza bazanye ibitenge
abagore bafise ibitenge bazoza bazanye ibitenge ni ukuvuga ko abatabifise nabo mwabibaguriye ababifise nibyo mwabaguriye
umugore wese ateza kuzazanya igitenge kimwe kimwe
umva ashize ko na itegeko you must ubwiri utegerezwa kuzuzanya igitenge ariko murumva intwaro turimo
umukobwa igitenge tuzosasa aho umukuru w'igihugu se barunda zoca
umukobwa igitenge tuzosasa aho umukuru w'igihugu se barunda zoca nyambaliso twe turazi ko ari perezida wacu w'u Burundi mugabo ibyo ngo se so ni kuvuga uwakubyaye akumenya aguhitongo uwo bana naye baka umukuru w'igihugu abase barundi mu gihe akunzwe n'abarundi abatwariye neza atwaye nabi ntashobora kwa se barundi haje wese nuva se barundi kuri jewe
kujya bimaze iminsi ariko aragenda mu ntara zose ndasabye ndiko ndababarira mubwe nimagabwe ngo n'iby'imigambwe nababariye
nta kujya bazi iminsi abikora mu ntara zose ngo ndasabye ngo ntibazovuge ngo n'iby'imigambwe none ibi ni iki si iby'imigambwe none wewe uri umuse NDDFDD uri umukose nimba utari umu chef de quartier sinzi ukuntu babita hanyuma uri kuhamagarira abantu kuza none nk'umusenere kumuhamagarira kuza muri ibyo bintu umufrodebu umuporona araje muri sende defudedesi aza kuri volontere yiwe twese turi ahantu tubonye abakuru b'ibihugu bakigwa utagomba niyo ushaka kwibabara ntunamuraba wirabira hirya si itegeko ngo ubugara amabotike n'amazu y'indya amaresitora kugira ngo baze kwakira uwo muntu mwita sebarundi
atagira kuza kuvuga ngo ni by'umugambwe ndiko ndabatumirije
ni by'umugambwe nyene ni biki ibi ni by'umugambwe uri kure batumira shaka kuna bivuga ati ni by'umugambwe
ni bye mwene gihugu se barunda twarira bene gihugu bose
se w'umuntu ni wamubyaye se umuntu wese ashaka kubera so mu gihe akugiriye neza birumvikana mugabo kugiye nabi nawe aca bande
rero mwene gihugu muntu munyumba kumi bose tuzonyereka abantu bazayikana n'isukari
aha urumva hari itegeko ba nyumba kumi ko nyumba kumi wese azobwirizwa kwerekana abantu yazanye sibyo kandi acarenza ko ngo utazobikora saa cyenda tuzotanga isukari nta n'isukari azoronka amaze kuvuga ko atari iby'imigambwe none avuze ko utazoza n'abantu biwe ubutazoza muri ibi bintu saa cyenda atazoronka isukari bino byo nca ndababwira icyo bisigura canke icyo bigereranywa nacyo kuvuga ngo utazoza ntaronka isukari kandi murabona ko baje kubera iki
umuntu atazoba yaje ejo ntazazisinzira ndamubona ku isukari saa moya
mwabyumvise
amame saa cyenda sinzira ndamubona ku isukari ataje kwakira sebarundi
umuntu atazoza saa cyenda sinzira ndamubona ku isukari ataje kwakira sebarundi oya si sebarundi vrema uwo ni perezida w'u Burundi ahari yahagiye yivye amajwi y'umugambwe senere urongowe na agatogwasa ariko reka bagaraguza agati barundi namwe mwarijajaye vraiment kandi muze murambabarira ibaze nko kuba umuntu yarakwivye agacagira akanagutwara akagutwara gucuritse erega nimuze bona nabitahura nta kuntu babaza uko bagiye ngo batware neza impamvu bacurika bavuga ati n'ubundi ntimwadutoye reka tubacurike tubacurure n'ubundi ntimwadutoye ibi vraiment ariko bimeze muze munaniyakira gusa batwariye hamwe babatwariye nabi hamwe n'ababatoye kuko hari ababatoye bararusa amajwi nabo ababatoye rero baragowa yo mugowe mwebwe mutabatoye aho hantu muze muranahagera muvuga ati ntacyo ni nk'urupfu urupfu uvuga ati ugomba unkubite ugomba umfunge ugomba undenganye mugabo twese tuzopfa ako kantu rero kageze ko ugomba gatuza ati ash ah ukumva nyine ati nta kundi uko biri kose ego muri ko bariko barancurika bancurura bariko bangirira nabi mugabo izi ngorane turazisangiye n'abagutoye jeho rero niyo wondenganya sinagutoye aho rero urumva nkaho uca utamutse uvuga ati kameme uko biri kose ahubwo anandenganya hageze naho je ntamutoye none wamutoye nawe avuga ati je naragutoye ndagushiraho none uri kuramponyanga aha rero akivuga bino bintu abantu bari bazi ngo ntibikogwa mbuga murabona ko baciye baza bazana ibitenge n'abakenye n'abadafise na kamwe barabizana hano rero bisigura iki kuvuga ngo ibi bintu nimuvuga ni iby'imigambwe kandi ngo utaza ntitumuhe isukari ibi ni ibintu bibiri bivuguruzanya kubona aho nyine yavuze ngo ntimugire ngo ni iby'imigambwe ni nkuko yavuga ngo ibi ni iby'imigambwe mu yandi majambo ni kwa kundi usanga ingwe yiyambitse uruhu canke urushato rw'intama kugira ntibayimenye uku ni kwiyamamaza k'umugambwe CNDD-FDD mbeho nta matapa ahari ko asasi bamusazi ibitenge atanaguze mbona n'imirembe bazanye nta n'ibitenge byiza bafise erega barakenye bamuzanye baje kumusasira imishambara ibirembe ngo nibikwembe kandi ha usanga babigize nkana ti none ko atari byatuguriye reka tuzane imishambara ni murabiye imirembe namwe mbona bitenge bihe bizima ariko je n'ukuri ndi perezida je sinobicako n'ukuri ni n'agasuzuguro guca kugaho ntasaba ni bamuguriye hajye barahonyanga bagahonyanga n'uwo mudame wiwe n'ujya mwana wiwe mbona bica ari batatu bagaca bataha bakaza kumesura mu mazi agaragara kandi nta n'agasabune bagiye kubivundagaza mu iyarara ngo ariko ngo babisasira ngo abarundi turacara inyuma y'amajambere tukiri ngaha rero ntituzotera imbere tukimeze gutya ni ukuri kw'imana ntituzobona none gabasha wewe uri kura fighting uvuga ati igihugu kimere neza uri kakigira nabi hagaca haza abandi bamushyigikira kandi ugasanga mu by'ukuri nabo barabibona za ngorane ufise na uzisangiye nabo hanyuma igihugu kikazopfa gihindutse giteye imbere kiretse mwo kwikangura cyenda bifisubiramo ndabivuge neza n'ubu mutikanguye n'ejo bundi barongera abatware umwe abatware ejo bundi 2020 babivye amajwi hoho uwahora atsinda baramwibye umugambi bavuga ngo ni CNDD-FDD ntituzi icyo dutangariza nk'incabwenge kugira ngo turabe ukuntu twosezerera abana Bagesera mugo nabonye forodewo iri ku kivihewe forodewo ifise abanywanyi ndakurahiye emwe asha barazoduha bagira abanywanyi tubashire muri seneri ya Gatogwasa hanyuma duce dusezerera aka kagwi ka Semuzezi ego frema mbo reka tubandanye icyo ndiho ndavuga rero bisigura iki kuvuga ngo ntitubahe isukari kandi si iby'umugambwe bino bigereranywa n'uko umuntu akubwira ngo umutegetsi araza kuza hamujyame hasi aguceka agahonyere ku mugongo ntuze kwihenda ngo uzwire niba zwira urahura n'ibyago none ubwo babikubwiye umutegetsi akacaza ugakubita inda hasi aguca ko hejuru ubwo wozwira avuze ati urababaye uca uvuga ngo ya ngo simbabaye kandi uri kurahwera n'ibi ni cyo kimwe rero urumva ngo nimugire ni iby'umugambwe ariko utaza kuza sindamuha isukari muri make rero ngaha ni ntushihirize kandi uri kurababara ni bya bindi yavuga ejo ngo wabwirizwa gutwenga ngo ubabaye ugatwenga ngo ubabaye ugatwenga ugubabaye amagogo dufise mwese murayabona mugo bakakubwira ngo ntukure ku munwa bingana bingahe aho ko ho nyene inyishu iriko byumvikana ko rero ibi bikora ka babikora nkana kugira ngo badutuntuze batubabaze urumva hamwe umuntu avuga ati ntacyo nkikora byarancanze nta kundi ibi rero babikora nkana je hari ikintu ngomba guca mvuga rero ikintu kimwe abantu banje mwe munkurikira nimba mubona mudashoboye kugira icyo mukoze kugira ngo muze muranka nk'ibi mugomba mwiyakire jewe vrema mumbabarire ndabibabwiye nyene ndazi benshi baraza kwiyumvira ukundi kuntu nimba mubona mudashobora kugira icyo mukoze mugomba mwiyakire babagendere ko gushika Yesu Kristo agarutse nko kubivuga kuko igihugu gihindurwa n'abakirimo mwe mushima iby'intwari bakorera ibacurika mukemera izogumaho kuko n'uburenganzira bwanyu ko muba mwaremeye kuyoboka iyo ntwaro uko ikora ati ntwari dutwara nabi mugabo nta kundi twogira reka tuyoboke aho rero bazobacurika bacurure ivyo bazobagirira bizoba ivyo nyene ivyo kwitega ibyiza vyo muvyibagire nk'akarorero ntiwovuga ngo nzoguha inzahabu nzoguha ubutare ivyo ntiwovyubahuka ngo ubivuge murantunga nta nizo babaha nzobaha ivuye mu nzahabu nzobaha ivuye mu butare inoti iterambere mu gihe imyaka 50 irenga abo bantu bavuga ko bakoranije igihugu bagiye bavuye babasigaye icyo gihugu bagiye ubutegetsi inyungu ya bya bintu uvuga ngo uzoronka ari nzonzo utarayibona none ubu ivyabuze mu myaka 20 kuva abadede bakiza kandi igihugu kigishushe abazungu bagifasha muri integration murazi mu masezerano ko babwirizwa gufasha abarundi kwiintegra nk'ikirobere kije kiza nyene muri leta kugira ngo igihugu kimere neza ivyo barabikoze nacyo batakoze nta nikaritse nimwe batwubakiye kubera imyitwarire mibi yabo nta ni barabara na 10 meza amwe nta ni bararyo hejuru na rimwe buryo kubusanzwe iyo tugira politike nziza mu Burundi bari kudukora n'amabarabara amwe hejuru byibuze na rimwe rivi muyinga rikagera ngaha i Bujumbura canke i Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura bakakiducapira neza bakadukubitira amabarabara hasi no hejuru byibuze bagashaza igisagara gusa bari ko bakoze umuti ariko ubona yubatse yarabumaguritse byumvikana ko rero ibintu babwira ngo bazokora batabikoze muri iyo myaka ntabyo bazokora je ndi ngaha muzoze murambara ati yakoze ibi sibyo ivyo yemeye byose nta nakimwe abakukuruke mu myamazo yavuga ko azogirira neza yarabagiriye neza abademobilize n'ubu ngo bana bayinkuru y'umudemobilize ariko ararira ngaha bariko bagwa mu bitaro kubera batavugwa kandi baragwanye bararashe mbere bagwaniye CNDD-FDD abo bantu n'ibikoko sabana ntibaze babahende nukuri mwe bibananiye ku gutimba tayari erega buriya na kwa gasore yarazi ko azicwa ndada yarazi ko azopfa ibi byari bizwi barabikeka namwe rero mwe mvuga ngo mwe muri kunda gusumba kwa gasore cyane ndadaye ngo ntimwovuga ngo ya turabyase vuga ngo ego rero ni kuvuga hatabaye oya ni ego emera bagukanyage ega je mvuga ibintu mukagire ngo ndara ntanariye oya no kuri ndara ndi basha njya neza mbere ndababwiza ukuri mu Rwanda babazwa nuko mbona urari inzara sindi ko ndabiratako mba barire biranambabaza niyo mpamvu mvuga ubundi nanje nagakwiye kunuma nkuko minumira mugabo birambabaza kubona hari abantu batabona imbere n'umuntu akubaho akaza gusasa igitenge cyiwe aza kukimesuza amazi akakimesuza umuntu yambaye ikirato kigura miliyoni 5 miliyoni 10 akaza gushira ngaho wa mugani ngo ababyishi bazongererezwa ababikiye n'ibyo bisaba byakwe ngira mama no muri aplika amategeko ya bibiliya cyo niko nibaza hano rero hari mu kinama n'uyu munsi ngo arasubira mu kanya raje abagendere ku mazosi naho umunsi w'ubushihiriza ni ngorane umunsi wo muza kujyana hasi abace ku migongo nigeze kubona umupasiteri araho mu rusengero ahamagara abakirisu bakajyana hasi akaza baca ko hejuru ntunashihiriza ushihirije ngo ni icyaha niyo yo kumena urura aracha ko ukanuma ugashihiriza indani ntunagira ngo ariko no mu gisoda ngo bimeze mu gisoda bakubise ibintu kugira ngo bashaka guha izindi rero aragukubita wumvise igushise neza ugacuhagura ugacusariwa ukaduza ntuzenye ati merci murakoze je kano kantu nabonye kato ntoreka kukavuga ko vrema kubusanzwe ibi ni ibintu bibi cyane je ndi nka perezida nanje banzani baje gusasa ibitenye nk'ubwo nuja ku ruhande nkavuga ati mwakoze nkabashimira mwakoze mwanyeretse urukundo mugo sinoza kubagendera ko uko ni kugendera ku bantu ujejwe kandi ibi ni bibi bibi cyane utazana ibitenge ntaronke isukari utemeye ngo baguhonyange ntoronke ivyurya nico ni kimwe n'ababarira vraiment ntushihirize niyo ubabara ahora aronka isukari. Harimo abaseneri, harimo abaporona, harimo abaki, mwese mu muzana ibitenge utabizanye ntoronka isukari, kuko ushaka isukari ushuza aho. Iyo atavugiye avuga ati okay, ntanabivuge, abaza muraza, abataza turahurira ku isukari, nta kibazo, akayibaha mu byumviro byabo by'uko bataje kwifatanya nawe. Aho niho yabakoreye mukuri, atabayerekanye ko ari umugambwe mugabo, kuvuga ngo utaje uzane n'igitenge sindaguha isukari, ni utaje kwinjira mu mugambwe uzototezwa, turakwica n'isukari ntituzoguha. Rero kubera ubukene mpemuke ndamuke, babikora babizi ko abantu bakenye babwirizwa kuza kuyoboka ibi bintu kugira baronke utwo bajya, baronke agasukari, baronke iki, nuko babikora. Nta byinshi mfise mvuga, nubwo bitabuze reka ngarukize ngaha, kuko uwo bivuga ibintu bya semuzeze ntiyobimara. Mwakoze kubana nanje, mukanya ndabazana ikiganiro, ibiganiro byimbitse muri ya maspace.
Ngomba ngire intervasyo kuri ku bintu byavuzwe ngaha, mpereye kuri titre ya espace. Icya mbere ibintu by'ubutare, ngirano yabivuze kubera izindi mva mugabo, carte mineralogique muri ministeri irahari yerekana aho ubutare buri bumaze gutorwa bwose. Harya yavuze rero harimo mu bamaze gutorwa, nibaza ko yavuze ku zindi mvu kuba buta exploata nabyo. Hari mvu nyinshi ngira abahinga bo baragira mbwako kugira barinde bashikira ku exploata ubutare, kugira buze kugira kuba ba exploitation industrielle. Hari ibintu byinshi bisabwa, ama etude menshi, kandi hakaba na n'ibyangombwa ko nshobora kwimba ubutare. Uvuga ati ngura kirane atama barabara atama yaga nkuba atake. Hari ibintu byinshi by'influencer rero, nibaza yuko kujya rukuyuta ngira nimwe twe dukunda gukoresha amajambo badutwara batuzi bashaka kuturikisha amajambo mugabo siko bimeze. Ari kindi kintu bagiye baravuga cerekeye ngo basize bawufuriye, ni ibintu byumvikana cyane. Pour des raisons sécuritaires ntiwose ikinogo cyasamye abantu bose, umuntu wese yinjira cyangwa ibintu byose tazi igishobora gukorwa yo kwashaka gukorwa na ugashyiraho na base militaire y'ikirobere dimwe no uvuga ati ya source securitaire y'igihugu. Kuba barasize bafuriye n'ibintu de façon securitaire kintu cyose, none birenge biri no mu ma recommandation yo gucukura ubutare. Abantu bose asigwa bafuriye, asigwa gize ntuzeye, asigwa hasubijwe nk'uko hari hameze. Kindi kintu cyane cyane turazana kitaricho, kandi novuga ati usanga kenshi tu sinzi ko ari kubona ingene dufata ibintu kuza turata ingorane kuba dukoronije. Haciye imyaka 60 igihugu nibuka ko kuri bagaza irave abantu bajya kwiga ibya ma engineer miniye muri Rumani na hehe ahantu henshi ona des engineer. Rero kuvuga ngo baze bawunyegeje carte ihari, ni bya bintu byo kuvuga yuko ubumenyi budafatiswa batabukonsidera, kandi cyo umunsi wose tutazaba turabiha agaciro. Uko twese uzohashika wese tugira hashitse ashika afata responsabilite ataha agaciro abantu biza bafite ibyo bazi atari ugusempatiza, ntawe bizodushikana ko. Rero aba enjiniye barahari barabyize baragirane, nibabaha umwanya bagirene barayaguza baradutesha urubwa ngo nabakoroni, kuko nubwo ngo nazanyegeje ikintu ngo aciye suwasante ubisaba enjiniye utaragitora ibyo uri kura no ni bwa bimenyere byo kudafata akarorero byudaka byo kudaha agaciro ubumenyi. Ikindi kintu twomenya ubutare buhari, nimba atabuzo dukwegera ingorane tutari construwiza nta na kimwe bizodufasha tugifise ubuntu bw'ubusuma burenze muntu uzeyo muri comportement yacu abatwara abagirante. Iyi mauvaise gouvernance ikihari, nawo suka ubutare bumeze gute, nawo zishyira hejuru inzahabu ntacyo zodufasha, zizotwagwa nabo nyene zigira ntuzeye. Hari ikintu bisaba twebwe nyene umwe wese, cyane cyane abantu bari kuburongoza nibo hanini cyane cyane bifite uruhara, kuko inzabo cy'ibitoki ntibazigabona kujya bayanga inyama kera ruguru inka yapfuye bakayanga inyama ku mitoto bagira nti ibigo ntibazigabura kujya none zidufasha iki rero tugifite iyo sisiteme do gestion nta nicyo byadufasha icyo cy'ubutare ngomba ndakigezaho ngira n'abandi bakivuze ko mugabo twaba turamenya yuko atacyo bizadufasha tutabanje gushyiraho sisiteme do gestion y'iby'igihugu kandi tugashyiramo discipline sinzi umuperezida yavuze discipline kandi nibaza ko yari ikenerwe sinzi gusa ibya kijyagihe nari mutoya cyane mugabo nibaza ko nubi gikenewe discipline mu byo dukora byose ngomba ngaruke ku kintu cya question ethnique Burundi sebye ya developpe n'abakoloni kuko ture siyanse ziremeza yuko ava so n'était pas prise en compte muri gestion y'u Burundi ntizakorerwa ko mugabo akira fote abantu twabonye yuko bituzanira intuze bituzanira akarambaraye twabana yatubiryamaryamako bidufashike je suis comme ça yuko independence kwa gasore yarondeye atari yo twaronse ko yaciye apfa we yaratahura systeme y'igihugu ko yayimeze uko byari bimeze yarabona ikintu ashaka gukuraho rufete yuko avec les écrits yatwaye umudukazi kandi ari umugano wa Sokino Sofezepa nibaza yuko yatahura ashaka kuri konsiya arabinyere yokuramo iyo esprit d'identité ethnique yova mu bantu zeye mugabo kandi akordarusha mu biganiro bagiraniye biranditswe neza ko bavuganye yuko rezerit ari wa developer esprit pour exploiter pour sedenter mero kombre do marere nuko nubu mugabo ingorane twagize twarayibonye je pense yuko rite bagiye yarusha benshi sebye ntituraronkuja ubuja otopeje ngo afate ingingo mugakame hari ikintu babonye yuko icyo icatacho gifasha mugabo ingorane twagize yebe ni a parti qui n'a pas participé au réel discussion de ibintu byari bigoye igihugu mugabira ira bara parvena go kuva mu ishyamba baca baja gusinya ibintu batadiskise nico gituma ubona bobo raccord d'arusha ntibayemera kandi ni kuva kera brema murabona yuko ibintu byose birimo bagenda baragira ibintu bijanye n'ibyo wabo mugabo leader do tohe conciliation do raccord d'arusha yego je suis tout à fait d'accord ko raccord d'arusha ita tushature zangre mugabo hari ikintu yakuramo brema yerekana yuko umuntu wese ingorane ziva cyane cyane kuri classe elite ariyo izana iyo ide iyo identité ethnique pour des pour inter icyo rero iyo ngorane twagize nibaza ko nubyo ikosogwa ikindi kintu tuguma tugarukako la communauté internationale il s'enfu de la médiocrité y'u Burundi il s'enfu ivyo ntacyo yabwiye afite izindi intere zabo mugabe ikintu kimwe umunsi wose tutazovuga ati twicarane ngo tuganire iby'igihugu nk'abarundi bituraba atari su contrainte y'abaye etrange ngo tuvuga ati biraturaba twese abarundi twicarane tuvuga ngo tugire igihugu hari arazo bakira ingorane iminsi yose aba la communauté internationale zo kwiyenteruposa ngo abiganire menya c'est pour calme nta kintu kizoshikwako ego araza agahengo gatoyi ko mu raccord d'arusha wala na base c'est pas rofo yavuye mu barundi mugaye kintu ikenewe nuko rofondo yukuganira iva mu barundi hagati yabo hanyuma akavugana iby'igihugu nivyo no vuga ati ndwaruka ari cyo dukwiye twebwe nyine ndwaruka twe kwiyempika abantu bakibona batantashwa niyo identité ethnique itaba preoccupa cyane tuvuga ati iby'igihugu biraba twese tubivugane ko tugira intumbero y'igihugu dushaka nation idafite ni division ethnique kwa ibindi byose tuzoshikaho dushaka tumaze gukuraho icyo kintu abangiza tugira amahoro
ego merci Christophe
dai atarabandanya kwishura
ego
ari kyazo ari babajije ya na bije y'ivyaminere kwa rugira ndagitaka ko inyishu gusanya mamuce mu bandanya bazo mwari ngo araza guca amenye cyo yivuga ko muri bije y'igihugu ya 2022-2023 recettes zari ziteganijwe zari 3 milliards 56 ni aza ko muca mumva ce que ça veut dire muri budget ikurikira donc 2023-2024 et 2024-2025 bafata même chiffre donc ba opérer le chiffre y'umwaka ubuheze ni 26 milliards Je n'ai ni estimation les vrais chiffres. Pour détailler un peu détaillé, budget en 2022, donc 22-23, à ma frère, à mes chiffres, pour vous, si je minerai 10 vamos, y a ma minerai, non, vous gars, y a les tourbeurs, les tourbeurs, ma gamme à or, n'a minerai, tout ça, tout minerai, à ma frère, à mes chiffres. Nico kimeno muri budget ziheruka zose amafaranga menshi wo vuga ngo ava mu mantu zo mu maminere bayavuga ko ava muri tourbe donc nka karuriro muri 2023 2024 tourbe estimation yayo ni 17 milliards 17 milliards muri 26 milliards usho umva ko ari presque tourbe nyine izova mu ico kintu Corta Castellite, inoze Corta Castellite, Wolframite, zi kuri 3 miliyari gusa. Hari yitwa oro nazo usanga ari 2
Oro nayo mana yanjye
Blaise nicyo gituma ariko ndabibaza au fait kugira abarundi bumve ivyo bintu ivyo ari vyo n'ingene biba Burundi bakabesha amanuze yabaha yo kuexploita ivyo bintu bakamanuze indeterminé batariha ikintu na kimwe d'arrêt sur l'état Au fait, il faut que l'on dise que les terres rares, vous avez comme une douleur, 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 vous
Nta
avez
kihari au fait saho gusa hari n'ikibazo hari n'ahandi kandi ico cama cabajije mu nama nshinga mateka ashaka kuva bazanye etude ya bije mungaye nyishu ntigere iboneka ko murabizi ngene bihora bica bigenda umuntuze perezida wa asambara ashaka gushabwira ati ibyo bibazo muri ko murabazanye musubiye kuvuga muri buka yakoreye gusa rafa passe ari ikintu kijanye na minisika na ati smith of ati batabizi ntuze minisika ni bajya bagenda muri Centrafrique ati smith ni bajya baja muri ya misombo nsanzwe umusirikare arahembwa inko hakoresha nayo nyene barakota ibintu ze bifungwa afungura arashobora gusanga leta ariyo itanze amavasi mugabo akamuhereza avandi mba bantu bamwandikiye kwaza kujya ibyumbi 10 ku munsi arashaka kumukubita ibya senk sambari
yerega niko bimeze no nutwo bidoga ku iryo babaha
oya ni byo babahaye muri Somali bakaca babisanga
ngo bandikiwe amavoka abiri ngo bandikiwe amavoka atatu ngo kisani ngo ariko babona imwe biteye isoni
werekana ibije zose z'imyaka itatu ihezeje nizo naziheze ko analize izindi nazo naravye ko ni byinshi zose ko ari zitatu bama bavuga ko ari 3 miliyari ntahinduka ubete yamari 3 miliyari ntahinduka iyi tout le monde se demande nani zo 3 miliyari yava ari aya n'inyende bimeze gute ivyo bintu byanyu no no ko rero ni
Kero ne bwo ta dawaja mu emisiyo twahomera ibintu byinshi kuko yaba igihugu kiri organize ninde bageze buyi Burundi bagafurunisa n'abakomeresa b'i Burundi me kubera ibintu kare
organize abandi niko babigira krizo ibindi bihugu niko babigira afete bijya bintu byo kuja ibi blaze ariko aravuga ibi yavuze ni exactement niyo nko bavuga ngo barakota si Burundi buyi kota ariko mu nshinga amateka neza arareza ndasubiramo ari inama aravuga ngo utwete ngo aya mafaranga yose ngo tuyagura ibigwanisho igereza ngo bamaje kiri kiravuga ati geze ibyo bibazo mugwa munzana hano ibi bwe byo birabarengeye sase ke
bije y'ibigwanisho irahari bayihereza ministere de la defense sa nahi na vara avec ayo mafaranga ya tisimyos ya brito ya timisi na ntoze na minisuka biri muri bije zizasho babahaye ministere de la defense amafaranga bazogura ibikoresho na polisi barayiha amafaranga azogura ibikoresho hanyuma hari ikintu nasho mwibagira pese mwe cibagira muganda twese wakivuze nuko bobo bayandikirwa mu madovize ariko mu Burundi babo bije ko baba amem taba babavunjiye kuri ntuze toyo muri berb ono se pas comment bisha bigenda ibyo byose rero ubibuke kandi ko no kubahemba ari gihe babahemba heze nka 6 mois batari abahemba kandi bobo bayahawe
ata 12 mois abaharutse bamaze umwaka
Wari ikintu cy'ibigwanisho biri muri Somalia bijya abasada b'u Burundi baba bafise biba biri sansi ko bikoswe bijya birarihwa rero ayo mahera ntituzi yaja mugabo hari ibyaja hari aba ibyo bavuga byari bikota baciye batari sinzi ko batari bafise byari byarapfuye baca bakotera musebwe na kabari baciye yatwara sinzi la
detaye yabyo mugabo ayo mahera murazi yaja murazi ya systeme bita ngo kumena amaso ndibaza ko crime niyongabo yobaho umuco kuri iyo dosiye amahera ya Somali
ibintu re ibintu ifo ko abantu babimenya ifo ko abantu babivuga kugira nabo babyumve ko abantu babizi en fait hakantu yavuze la République. Ils nous prennent comme des cons. Urumva. Franchement, je vais dire, est-ce que vous avez dit que tous les JJ, en fait, tout a dit, je vais ega ubunda bunda abonwa n'uhagaze nushobora kumbwira ukuntu n'uwo muntu aje gushaka mu gisoda kugira ujeyo dabo badakwemeye kuje mu iyo Somali n'amafaranga wakubwira kuri la majorite mbagenda kubira ngo bagire ni ibintu byo kuvuga ngo hari amafaranga uri ha kugira bagushika iyo list haba n'amafaranga baguhemba bakabwira ko hari igice cyateza kugukatako biri officiel ico bakata ntawuzi yo kija ko bavuga ngo nayo kuba ngo ningurane cyangwa kubategekeranije ariko nyuma bigaherera ngaho abasoda babayeho nabi abapolisi babayeho nabi imiryango yabuze iyo abantu babuze ari aba basirikare baje muri Congo niba naronka imibiri yawe je uraje ba message biko banyandikira ati muratubariza twabonye bavuga ngo mwege ngo muhamukora ibintu ngo mukavugana muratubariza je akakubwira namazina kiyumva ati n'iryo zina ndari hende ndari cishe
tugeze kuri etape tugwa ugeze kuri etape za kuvugira abasirikare je etape nayo ndashigira kare
franchement ibazi javye njewe no kuvugira gatuti yanje yuko uravuga ngo izina ry'umuntu uwo muntu wavuga ati muratubariza haheze imyaka itanzi yari wewe
ibya kompyuta byo nitse
birababaje gusa bamubwiye ati je navyo shoboye
ico mwibagiye muri abo basoda bajya kumudugu namari kumudugu babicisha inzara
kumudugu
bakabicisha inzara baba suda bakacyafata amadeni urumva natujya duhera abantu bose muri Somali bajya kuturiha ayo madeni baba barafatiye hage iyo batubonye kuko murazi ko batabaha yose inzara yarabisha abana bagenda no kwishura ata kiya gihugu imana itabara abantu wundi ariko n'abantu wundi nabo bahaguruke bigwa
Les amis, ni duto murongo ibya Kongo tuzobivuga ndi ndafise na contact ndiko ndagerageza kugira muri bajya abantu muri M23 bazoduhe bajya ba prisonnier b'abarundi bafata ijambo batubwire by'ukuri ico leta y'u Burundi yari yabarungikiye gukora hariya nimba s'ils avaient participé mu guturira ajya amazu y'abatutsi b'abakongomani nimba bari basi umugambi wo kuja gukora genocide hariya donc bajya ba prisonnier vuba bon ikandike gutanga icizere kitari ico antuka ntimuzotangare mubonye ndababwiye nti ubu hari ikiganiro shosho kigira kibe kuko hari ukuntu bahembwa $50 bandikiwe 2000 ujya Tshisekedi yatanze 2000 ariko leta y'u Burundi kabaha 50 bref hari utuntu twishi tuba bagwana bafite karashe contre umuntu yifitiye drone nyene ni ibintu nyene byo gutanga abana b'abarundi ukajya maraso yabo hama yeah ni bintu bibabaje
indi skandale ahagira abadeserta mu Burundi bagasha bafataje kubacira imanza
ibatse
abasaba bakabasaba ko bazo yari handurare sase comprehensible roje ngo kuba justice y'igihugu isaba amafaranga ngo bize gukoresha amarundi se impose
no bije
no blaze
no de blaze ils n'ont pas desert ils ont refusé l'ordre d'aller au champ de bataille mais ils n'ont pas desert
c'est quoi les desert Non,
ça existe. Bagiye au fait nta choix bari bafise. Soit yari gupfa canke guhunga. Me urumva utuma ufungwa mu Burundi uri muzima hagupfira muri Kongo ahantu mu mahanga utanahambwa inyoni ziza kukujya gucyo yivo. Sibyo none. Mugabo ntacu reka tuzotumira bajya ba prisonnier bonyene batwibwirire ico biyumvira uko babibonanya ubuzima bwabo. Twe turaha twicaye mu masaron deka bobo bazotubwira ico bibatsa tutarinze turazunguruka cyane
akantu kw'ibintu bya minere hari umuntu anyandikiye ngo basome ibyo yanyandikiye arambwira ngo iki kintu cyo mu kirundo aravuga ati ugicukura niwe yitwa Silvestre niyo saba ni wa muntu kandi yumvise ndabivugaho ambwira ati niwe abijejwe kandi mu kuvuga yuko impamvu babishyize hejuru wo bavuga yuko ntabwo Silvestre niyo saba ntigera asora muri leta nta namwe yanditswe muri kiya kintu cha murehe ko bari bafatanije na ancien president Nkurunziza niyo mpamvu bavuze ngo baragifashe ngo n'ikintu badose bamenye bakimenya kandi ngo biri mu bintu yoba yarazize igihafungiwe yuko atabwegeze donc nibyo ndi mucheze wa ndani usanga bamenye yuko ari ibintu bakora kuko habaye guhagarika ama contrat minier bagenda hano 2021 rero barabimenya yuko we atacu yatanga ngo bari bafise ukuntu bijana muri za Dubai umva ngo niyo mpamvu nuko
narenze mwitaye ntwe mwumva je sinza ubwo nawo nyene bararaba ntibabeshere Peter na Peter arabine tumutako rushaka kwimvira ko ikontineri yosoka muyinga ikagira ata muntu ata igasoka ata muntu umwe avuga ati yaciye hehe nibavuga undi muntu ari ndana komeye akiri ku butegetsi bafise pouvoir ubu yarabiri muna yande yo kubeshera umuntu yapfuye no kubeshera undi no kubesha cyo kintu nikibaho
bon reka duhijambo habideve tuko turazunguruka by'ikirenga ariko tumenye yuko nko kuri ibyo bya Kongo hoho muzoronka ababibayemo ama kuri ibi bya minere ariho abajournaliste beko barandika ikintu kiri plus poussé plus développé naco nyene ni cahera tutoca tubatumira habideve ijambo ni kwanyu
ego ndabaramukije ura nibaza ko munyumva
ego turakumva neza
ego ndabaramukije ndaramukije mwese ndaramukije ndashimye n'ikiganiro naduhaye imbere ya byose nshaka gushimira kuri kukanya wahaye umuvukanyi wacu mudibu akaza katubwira ikibazo ciwe abo ni nk'ama patrimoine y'u Burundi turakwiye by'ukuri kuza turabashigikira hanyuma no hanyuma urama abagira ama space ndakunda kumva mu mutugirira umu mukaducishiriza abarayan story muraturabira nabo nyene iyo bageze nabo nyene dushore kuyaga nabo turabe nimba ari kindi nabo nyene tuzobafasha nkuko ngene turiko turafasha mudibu nabandi bari nyuma muzodufasha kuko abarundi twamye turangwa naka n'umuco wo gufashanya nico kintu gikomeye twari dufise murakoze cyane so jewe rero nagira mbandanye kuri sije mwavuze le mine du roi Salomon mit ou hérité so iki kibazo ni kibazo gikomeye ki gifise imizi iri kure gose kubera bakoni baje kutubwira presentation ya budget kungene iri organisé ngene batabaza ibibazo kandi tukaba twara tuzi ko kajya karere u Burundi burimo hariho ubutare butari buke mugabo ubwo butare butari buke benshi nga mwabigarutse ko twakuze twumva mu Rutana Musongati turinda dukura ubu turabagabo ubu ugeze aho abantu batafata bisi atagitoro kiboneka aho abarongozi badutwara batukurira inkoni kurushisi bakatubwira yuko twitegure kwambara uturato tworoshe kugira dutambuke rero ubwo gutare turonka cyane twavumbuye bushasha cyane twagize iki Nels Reynold watubwiye ati bakwajije titre hajya ikintu gikomeye si ubutare dufise ikintu gikomeye ni mu mutwe akigoro tugira mu kugira dutunganye neza ubwa mbere na mbere bike dufise kugira na byinshi tubironse ntibize kutukwegera nimba dufise ubutare twarabwamanye ukaba udashobora kutugurira igitoro gatsuba dushobora kutwubakira amabarabara ibiba ibyankenerwa byibanze bukaba budashobora duherutse kugira ikiganiro muherutse kudutumira Pacifique ajejwe kora ibintu byinshi aja mu bantu bagire ijya ndondeza bafasha abantu bariko baranyuruzwa basoda amadosiye menshi arayadufasha kuyatahura ubwo butare bukaba budashobora no gukingira abarundi muri buke benshi mwabigarutse ko mwavuze ati bishoboka gute ko umukuru w'igihugu aja kuraba aho ubwo butare buri akabiyaga ngo bungana ku ministere ababijejwe bataronse umwanya batari kumwe umwanya umwe ugasanga abantu bashoboye nta kibanza bafise iki ni kibazo kimwe muri byinshi tumaze kugira ama space nga tuguma tugaruka dusanga yuko abantu babishoboye siho bari nta muntu numwe procedure kuko ngaha benshi turakuze benshi barafise ubumenyi butari buke benshi baragiye mu mahanga barabona ingene bitunganije ku buryo nimba igihugu cacu muri ibyo bw'ubutare kidashaka gushiramo abahinga babyigiye ara hasigaye hakomeye abasuma mu Burundi barakomeye numvise undi mugende yariko arinterview navuga ngo ingene ngo utare ngo ingene nyakwigendera Peter Nkurunziza ngo yobucisha ngo atamuntu yabubonye ubutare buragenda ubutare bugenda amenya bumaze guhitana abantu batari bake mu Burundi sekitori y'ubutare ugiye kuyikoramo ubufise umupare nawe nyine ifo kwirasira ku umupare akomeye rumata ya batanze amakuru ngaje nanje narinda yazi kungene utwara ibanki ikomeye nka BCB aja gufungwa kubera ugukomera kw'ababandi hariho ikintu bebwe abarundi ni byiza ko dushikayo tugatota na mwatumiye na mudibu yavuze ati ibibazo by'u Burundi byatanguye kuva kera nicyo umwe wese ategereza gukora aha hanze kugira bishoboke abantu barakomeye abamafia barakomeye ibintu bidasanzwe ubushitse ubutegetsi buriho bwashitse buhindura amakontra gute ajya amashyirahamwe atugurura ikintu na kimwe atama lisansi yugurura ayo marosete yabo ataboneka aciye muri BRB umuntu ashobora no gufungisha umudirekitori wa banki bakamutwara nk'umuntu w'umupranto bakamukorora bakamucisha muri koridoro abakozi atwara bakajugumira bakumva abandi bakavyumva ngo yaraye muri documentation so uburundi turabukunda mugabo uburundi bugeze kure Reynold waduhaye information ati hariho seriri ijetwe kumviriza aya ma space tugira abarundi naho hoba hariho abantu bafise ubumenyi bukwiye basigaye binyegeza alors jewe iyo ngarutse kumva ukungene umukuru w'igihugu w'ubu ariho akomunika canke asigura ibibazo ibyo byose by'ubutare ibigambi iterambere washatse kuvuga nabi akavuga ko ari dayimoni jewe hariho abantu mora numviriza bavuga yuko umukuru w'igihugu agaya abarundi abatwara uko ashaka ari gihe abantu bavuga bakoresheje umwihwezo wabo bagakoresha amajambo akomeye mugabo witonze ugasanga ni ibintu byo umukuru w'igihugu aragaya abarundi abatwaye uko ashaka n'akagwi kiwe ubiharira cyangwa utabyemera naza imbere yiwe bamukubita ifoni rero yatwempuje yempuje abarundi le rapport de force we nabo bari kumwe bwati twebwe tubitwara uko uryoherwa aryoherwe utaryoherwa adeke basa nk'abasubije abarundi aho sindinde kuvuga abarundi bahunze kugira bakiza agatwe kabo kujyo ubu usanga n'abarundi bahunze basigaye bumva umenga barahema impemu zigashika mu mapumo gusunze abarundi bari mu Burundi ubu umenga barundi bari mu Burundi no bandabarenge ya karimbi mugabo jewe ndiko mvuga petetre abo tuyaga nabo n'impora n'umvize cyo bavuga umenga barafunzwe rero yaraducize devant par rapport à sa force naba soda twari kwizeye icize tufise mwicizere yuko kameme bobo bari muri structure zitunganije barazi umwuga bararonse akaranga mutima dusanga après ivyo tubize teze ko sivyo turonka resulta ikintu rero gikomeye leta y'u Burundi ikora iradutera ubwoba kandi iraduteranya entre nous irajua kuma peur kubwoba bwacu hagati yacu kubyo natwe tuza tukavuga ibibazo kandi tukavye expose je narumvirije umwihwezo wa Pacifique n'umuntu w'incabwenge w'intwari idasanzwe n'umuntu yanditse ca ntavuze wumviriza ageze kugwego rero iyo rapport de force uko kudushira nk'umwishamba amakungu akavuga ati abarundi gutereka turungi kabantu baza kuraba abantu mu busho ntibemere rero je mbona yuko ibi bintu by'ubutare ni ibintu bi vyamyeho dabo ari kudusamaza mwanabiciye kuko ngaha hari abantu benshi b'incabwenge babishitse ko bashaka kutusubira kutubwira ati hari ikintu kibonetse hama n'amatora azoba wewe la fois passé yavuze ati ngwe d'ailleurs ngo nimbono ya kazoza ya 2040 ntizoshika urumva amaze kutubwira yuko itazoshika kandi avuga ngo this is 6 mois urumva dutanguye no guhana no kwibaza ati kubera tutavyemera bavuga ati nje nanje nzosorora so jewe ikintu mbona la force ya sende DFDD ni kudutera ubwoba mugabo ubwoba turiko turagerageza kubutsinda mwaradufashije muratuzanira ama space ahantu tuvuga tukahahurira turi abantu 300 l'objectif nuko tuhahurira turi abantu 4000 5000 tubanze dutahure la question ico kibazo twumve ko kidukora ko mugabo nkuku kwaronse umuvukanyi wacu Modibu tumushigikire tusaba n'abandi baze turasavye abajene la fois passé n'mara kibajije na Pacifique fatte responsable et d'ailleurs ntukira abajene ndabiravye neza kuko ndavye ba ibintwaro za kera baratwara aventures za 25 aha jene baza ko lo minimum ari nka 30 aba 25 sinza abajene aho bari n'ukuri twige twumve ko le sendetef de yadushize mu bwo kugutinyana canke bwo kutemerana uhagarike kudumana ku rutoki uyu ntabyo woshobora uyu dutangwe kudumana ku rutoki hari abantu bagusigurira ngo kubajya ngo baca muri M23 uraco bazoshika ko ngo bajya bari muri red tabara ntabyo bazoshira ko mugabe ikintu kimwe mbona kijanye no ubutare turaburonka ntubujejwe kutuzirika cyane gukora puissance financière mwambe mvuze ministre wa defense afise ubu ministre wa defense yubaka ama banki ntakiri muri yubaka ama assurance ntakiri muri twa tu business atanga amadeni aho nuvuze le blanchiment barakomeye kandi depuis au début badushitse devant le fait accompli le rapport de force nukuri umuntu wese w'umurundi nimba yumva abantu bashaka kwanka kajya karenganya aya mateori yose tuvuga azoshoboka ruko Lucien Duterte de tuyeretse ko idashobora kuniga abantu idashobora gutwara ubutare bw'igihugu uko ishaka imyaka n'imyaka nashaka gusaba gusa twese dupene conscience yuko bitavuye muri twebwe na ndondeza naramwumvise gera akavuga ati twebwe abarundi twibaza ko ari umuntu azova hanze kubidufasha ntazova hanze twebwe reje Pacifique yaravuze ati ndashimiye
dutagagure mon frère Habidev
ego
ariko tujana
ego Pacifique yaravuze ati ndashimira le parti MSD yarashoboye kumvisa aba jeune ko bategerezwa kwitaha ibyabo natwe ngapo tendi buraya ni buraya turaraba ingene bafoma aba jeune mu kwitaha ibintu byabo so jewe nanje nifuza rero ko tubifata tugira tuba responsable mu bintu byabo uko tudenonce mugabo twumve ko derrière ya ama denonciation habe udukogwa duto duto ku buryo isorosoro rikwiraho riri dushobore kumvisha ko na Saint David de itategezwa kutugaya ukwishaka kuko aho igeze je personnellement mbona ko akagaye karenze murakoze
Merci Habidev pour ton intervention. Oh, yeah, c'est clair, akagaye bageze ko urumva na akanyene ka 50 miliyari. Iyo umuntu akubwiye ama chiffre kandi akaca kubwira ngo rumuheita ngo no kutayemeye. Nyene nuko abakugaya. Abayumva menga ijambo ryawe ntacu rimaze. Harakurikira Submeri, hagakurikira Jacques.
Garasi kavuga.
Inde. Okay, twobanza tukareka basi Submeri na Jacques bakavuga. Hama Blaise acavuga kuko umwanya uri kuratujana. Hama aussi ku bantu bagize ama commentaire hariho Buja tweet yari kwavuga ati commentaire yanje niyifise ama like menshi. Ariko Landry namubajije nti Buja tweet bite ko ari wafite ama like menshi ukaba watoya abandi. Ati igihe ari photo gusa, c'était pas un commentaire. Donc du compte les commentaires, donc les écrits. Landry yanyandikiye ati bon d'ailleurs ko kimvuga ibyanditse Landry watubwira les critères de sélection et tout ça hanyuma tuce dupasse sur les deux derniers intervenants ama Blaise Agirita Buze et tout ça ama comme ça on peut clôturer tous les 23h40 Landry et Jean Bonico ouais
net territoire
ego muranyo ba Renault
ego ndakumva neza
juste les critères de sélection nkuko mwari mwabivuze rero ne initiative yabaye un peu comme dire
spontané
pardon rapide ukugara micro gato nariko ndavuga ni twa yabaye initiative spontané ni twaronse umwanya wo kwicara ngo tunonosore exactement les critères c'est vrai que ugiye kuraba le nombre de likes igya ya Buja tweet ifise nyinshi yaduhaye ikawa nziza iriko n'idarapo ry'u Burundi kandi twamadukunda personnage ndakunda ikawa kandi ndakunda n'idarapo ni nziza n'amavoka umunyagitega arakunda ivoka navyo byose ni byiza ariko si commentaire ya juste de dire ces commentaires ariko byose birafasha mu kwagrementa esprit na mood abantu bagiramo zino space nuko rero nibaza ko kumbure next time zumurondera prix special umuntu nawe atugirira utuntu twiza kandi ajyosha ikiyago sinabwo ari kugira discrimination cyangwa kugira kudatora ibintu byabo ni byiza cyane ariko si pas en commentaire ni image ni illustration nziza ifasha kuryosha ndazi mood na atmosphere abantu bihereje kajya ga cafe waduhaye n'abandi bashiye bafashe ivuka bica mu mukate bibaza ko bamerewe neza no masa right nuko
ama sur les intervenants qui est en train de gagner.
Alors, les intervenants, plutôt les commentaires, tous ces ex-echo, Hagati, Yuona, Ina, Vuzub Gambere, 8 ou Aron Migishamwe, na Madame Sonia Kabwe, va faire 9 likes, donc ex-echo, Babidi, kuma interventionnaire, yaba Eric Andave, bien, il y a une seconde, il y a une seconde, il y a une seconde, les derniers.
Ou à copier le sondage, gars, comme un commentaire, comme ça les gens peuvent juste aller directement et ils commentent.
Pardon, vous copiez le commentaire?
Oui, est-ce que tu as pu copier le sondage comme un commentaire? Comme ça, à nous baser directement, va voter sans que Valinda Kouja Kulipage et Awe, Rémi, ici.
Ah OK kuma commentaire ne navuze ko abantu bagenda kuvota muri section commentaire ya space ya Renault aho
OK good yeah OK
mugabo ijo nshobora kubona kuri mio yanje na ma ni vote kuri sondage ya ma intervention donc les motions orales ya Senyamwiza afite 35 akurikizwa na ni execo kwanza Senyamwiza na ntabujyajya bose afite 35 Kazane 23 na Raisa Kaze 6 voilà
donc urumva atoyobora
Senyamwiza na majiko hote
kwa Landry ijya sondage iriko ama no kuri ayo no kuri yo commentaire ya Sonia Nande
horanimigisha
amena horanimigisha comme ça tugatatanure et on envoie merci beaucoup
exactement merci
donc ijambo ni ya Sabumeri hamwe na Jacques ama
tugerageza ku propose uyu muntu uyu Jacques vraiment afite network meze nabe ko bona bikunze reka mu mureka tangura avuga kuko yatuga ikamanuka
ijambo ni
wihangane gatuzobukoze pe uyu Jacques afite network meze nabe Yakobo Jacques ni wowe uvuga turakumviriza
ariko ubwo micro yawe yako yugaye
Jacques umva ugomba kufata ijambo klika kuri micro a gauche uyiklike ko comme ça micro yugurure en bas a gauche bon mu buhinga bw'ibyuma kwa Jacques byagoranye Submary ijambo ni kwawe
murakoze ko ijambo sinzi ko munyumva neza
turakumva neza karibu cyane
yego murakoze ndabashimiye cyane kuri space mwateguye ndakunda gukurikirana space zanyu reno dirumata ba blaze na barandwi ni space zaje meze neza jewe rero sinafata umwanya munini cyane mugabo nagira ngo ikintu mvuze sinza kuvuga ku butare bwato ngene bungana na kalite yabwo noba ndiko ndavuga ibyo ntatahura neza cyane mugabo nigeze kubaje ifite ntabwo kumviriza ndumva commentaire ya Blaise ndibaza namuvise mu kuri mugabo sinaravye ariko aravuga ku ma contrat d'exploitation miniere sinzi ko ari we bayivuze ko mugabo ntaco niho nashaka kugira akantu mvuze gato karimwo n'ikibazo kidasanzwe cyane kuko ayo ma contrat kenshi abakuru b'ibigo bacu iyo bashyize ku butegetsi haba ku nguvu haba mu matora ikintu cya mbere bihutira ni ukuzihindura bashikagwa ubu yavuze ko aje kugira ganyaganya no muri code nshasha birimwo mugayo ganyaganya rero gushika ubu turayirindira ingaso ibona muri ayo makontra kimwe rero kirimo kinateye n'amakenga ni ukuntu bashika bahagarika nk'ibi byabaye i Burundi muri 2021 bagahagarika tous les contrats zari en cours oh amategeko y'u Burundi ayitegekanya neza kandi n'amakontra amwe mu yaravye ayo muzo ushobora kubona hari abari alinye hariho clause bashyiramo clause bita stabilité juridique et même fiscale iyo ni clause yerekana yuko les contrats zari en cours zibaye zisinywe zizorinda zihera hagikoreshwa ya mategeko yari en vigueur uwo munsi bazisinye donc rero bagiye kuzihindura bakagomba kububrija kuko baciye babasaba muri code shasha babwiye yuko tous les contrats zo dagaze bateza kubaho negotiation mu mwaka umumengo sindabibona sinari nabiteguye ndabimenya neza nari ku gice ndabivuze ko ndabibona mu mwaka n'umwaka zose bakaba bazihinduye bisunze donc ivyo leta ishaka bishasha bashiramo hama n'ivyabo bandi bifuje ni vyiza kontra bashaka kuzihindura mugabo kiri iyo kontra bayihindure nuko baba vyemeranije nuwo bangiranye leta yashobora kugira ubwo bubasha bwo kuyihagarika mugabo yihagaritse amategeko avuga neza ayo makontra bagize yuko ikigerageza kwendaminiza la sosiyete ikayisubiza ikaretablisa iyo ekilibre hejeje finansiye hejeje kugira kubera ivyihindagure rero izo bahagaritse ubu bariko basaba yuko basubira kugira ngo negotiation ikibazo kiriho rero giteye n'ubwoba ni gihe ayo masosiyete batoshobora kumvikana kuri ayo makondisiyo mashasha leta igiri bashireko kuko batayumvikanye ko ntibasubira kubandanya bakora ngo baca bahagarika bakavuga ati twebwe izi kondisiyo ntituzishimye ibindi ko ndabivuga ko hari abo dushaka kuba twaraganiriye afise ama societe beshi bamaze gutangwa kurondera bavuka kugira baburane kuko batemera deja bari badisinye hari amateka ariko kandi bumvikanye yuko ayo mateka ari azoguma ari anvigueur gushika zihere nabo babahinduriye ko biri yankuho aho rero nibatavishima ibyo babasaba bacabaje mu masentare ikibazo k'indireti zogira yaba bwo kwitwaye bakitwara mu masentare iyo mu gihugu cacu ayo turatsi ko bayafite ku kuboko barashobora kugira ico bukora mugabo muri ama contrat bavyanditsemo neza yuko igihe habayemo ingorane habaye amatati bitura le juridiction arbitrale internationale donc izo ntako kwa zifise ko none ni yabo bose baje kwitwara leta igatsino yo kwabarenganije mbega hazoriho amahera angana gute ivyo biramaze kutubako mufisa kanya macha kuzuja kuraba hariho societe dans les années 90 yitwa Afimete societe d'affinage de métaux iyo vyarabaye ku makontra nyine nkawe bagiye barahindagura ku mavantage bari babahaye leta y'u Burundi yaraburanije iratsindwa amahera yarishe ntagira uko angana donc rero ibi niko tuko tubifata uku ni kuvuga yuko amwe twogira ikibazo leta ikaburanye hanyuma igatsindwa en plus yuko twibaza ngo tuzava turanka mu nyungu mwaye mwaye ba minere abo tuzava dusanga duhobye n'uzo twari dufise tube obligé kuza kuriha abo bantu baye ma societe bo nibirebire umuntu yo kivuga ko mugabo kubera umwanya ugiye peut-être ngira ngo iyo sujenia sho garuka soro umwanya wo kwivugana ko naho nashaka kugeza murakoze
OK merci pour ton intervention ndabona nka bose bavuze kuko wa mujake yakomvuga ngo twamwimye jambo yagiye tout simplement hari uduze ubwa nyuma yitwa Niyonkuru quelque chose est-ce que monsieur Niyonkuru wo shobora gucagagura
na the best ntaravuga
OK the best ijambo ni kwawe ama ego reka twubaha abantu n'umwanya wabo ndabona uwitwa Ray ariko arasaba ijambo mazina
Maxime
no musa nacho tugira koko Maxime na uyu munsi reka ndabona ijambo
Maxime
twakwifuza bese manuka rasira tugara manuka nibaza ko ndabwivyose karibu Maxime uri kora twumva tugira du kutwire Ray karibu mugabo umuntu yari kumwe natwe yitwa the best ijambo ni kwawe hakurikire Ray hanyuma ya kuvuga nta kandi turi kumwe good
mugira abantu bose bakora ama mic ya wasigara uri kugura gusa
murakoze kumpa umwanya bona ubuvirije bo topic yanyu ndayibona ariko nago ngiye ku mu ntahure
yagiye canije nkariko ndamubaje nyene
mperuka vuga mu ntahure
naje sindamwumva
the best with
ya twari utawe kugutahura none ushibuge
bo the best nitwatahuranye ko turushe reka tugu skipping tubandanye Mr. Ray welcome
hey mazina thank you
ego karibu bose
kandi vraba magize kiganiro kiryoshe je nashaka kugira ka intervention gatonya kuri ivyo les mines du roi de Salomon est-ce que limite chanin ya réalité ama mine ariho ariko ingene igihugu gitwagwa niyo ngorane hari ibintu baco nibe yavuze exactement kuri budget ingene bayivota nibiki c'est vrai mais juste pour vous donner une idée muri 2022 bivugwa yuko u Burundi bwagize exportation pour 53 millions point 4 millions de dollars il y a gold gusa aho ni gold gusa donc turavier kuri prix du marché dans ce temps c'était aux environs de $50,000 par kilo donc ariko bivuga yuko twoba twari exporté plus de yitoni ya gold alors hatangenda bankavuga ati none turavye yuko taxe d'exportation ishobora kuba ari 4% sinzi ko vyoba vyarahindutse canke ari 5% donc muri recette u Burundi bushobora kuba bwararonse $1,600,000 juste pour gold buri 2022 ukacubwira uyavunja mu marundi birarenze budget total iva muri mine donc ivyo bica bikwereka iki bica bikwereka yuko there is no transparency mu bintu byacu nta bonne gouvernance irimo kandi cyane amanda bivuga ntayo nizeye kuri CNDD-FDD so nabanyonyezi nabasuma ivyo nukuza gusa ku kudutesha umwanya bavuga ngo batoye ivyo batoye esko terrar bariko bazikoze iki ko hari uyu aheje kuvuga ati buga ya makontra okay urashobora kutugara makontra ariko ugashiraho inuzenya yereka combien utwaye ubwo butare hanyuma se qui va revenir yikugihugu ukamenya ati uzoronka tel pourcentage notamment barabigize muri baheruka kubutsa makudeta panamali yarabihinduye code minier yabo ntiyahinduye code minier me yagize ku renforcer ibiri muri mu ma contrat yavyo so ce que je veux dire nuko ibiriho mu Burundi ni ubusuma nico gituma abantu bagira imazu ijana so ubunye nje narabivuze avant bijya yabivuze pour signaler pour calmer les gens hategerezwa kuba hari ikintu kiriko kiramutera ubwoba rero acatangura kuvuga ati he reka nabereke yuko hari ahandi mugira murye mube muratekana hanyuma ibintu bigende neza so ntidutumwanya ifo kugira focus how to change igipuvuwari itashaka gutwarira mu Burundi kandi ntiyagira umuntu atumwanya aja mu bintu ngo y'ubuhutu n'ubutuzi ivyo no gututesha umwanya ifo ko haza pouvoir itwarira abarundi gusa ibindi navyo ayo maminere abaho atabaho turashobora kubaho neza kuko abarundi twese tubishizemo focus tukagira determination imwe on peut le faire tugira ma
baratweze ko mega nkozere yaragize ingorane ubwo ntibyaciye bigenda byose
oya yasezeye yaje
apano yaje kuvuga mvuga rein mode
ah bon
ouais je ndabaye notification ya ko lota insus mukanda ari ko na nkozeye space night
ngira nti yakunze ivyo navuze
oya si
Tu vas faire quoi ici, regarde, quand je suis là, quand tu vas se gâter.
Neka, ya, ou pourquoi, ne vas pas dire ce que vous avez, vous avez dit, vous avez dit, vous avez
dit, Blaise, au fait, Nalina, vous avez dit, on a commencé à poser la question. Au fait, yo, mon bouzé, quand vous avez la quantité, vous avez dit, ma tonanga, tu vois, tout ce qu'on a dit, vous. Exploite à ma imaï muri Congo, vas-y, ni Burundi, n'a ma cortam, j'en sais, quand zika gagne, zi marqué co, à l'Urundi. Est-ce que les chiffres batanga n'amahera yinjira birahuye en fait il faut nivyo mwavuze bonne gouvernance mvuga corruption mvuga ivyo byose ariko il faut qu'abantu tuza turabafatira ku mafacts ku byo baba batanze cyane cyane nibyo nagomba kumenya wabivuze ko mu mabudget uravya amahera ni ya amahera yindi nivyo bavuga il faut qu'on ne quoi bagira des recherches diri approfondies.